Reka rero nongera ndagusuze wewe udahwema kugira amakuru yacu akora amakuru mu kugira kuri chaîne yacu ya Iwacu TV mweka yakurikira mu Burundi barundi rero namwe barundi kazi mu ndahwema kugira akabukira amakuru yacu muri jya nino hatanuka mu gucu Burundi abari mu ntara zitandukanye nk'inara ya Kayanza Karusi Banza Kitega Muramya Makamba Bujumbura Rumonge n'izindi zitandukanye abadukurikira bari mu misagara bitandukanye by'igucu Burundi abari mu mazona atandukanye ndetse n'abadukurikira bari hagujya amazi manini ndetse n'abari mu gucu banyu cy'u Rwanda muri Republika ni ntwara rusange ya Kongo muri Tanzania na Uganda mwese rero turabaye ikaze mu makuru yacu na makuru mu kugira kuri chaîne yacu ya Iwacu TV mugaya kurikira mu Burundi reka rero ndababareze mu nkuru amakuru yacu agira yibande ko makuru ajanye n'imigenderanire mu Burundi turabara ko ivahize ndayishimiye yakiriye mu biro iwe userukira Buyapani Masahiro Imai naho tibitoki abanyagihugu bo mu mitumbi irenga 10 bavuga ko haheze imyaka irenga 3 batagira amazi meza naho Bujumbura abana bafite bagendana ubumuga bwo kutabona bavuga ko nabo nyene bashoboye namakuru yo mu kugira kuri chaîne yacu ya Iwacu TV mukagukira mu Burundi ndabahikaze amakuru yacu kuri bwido nido ni mukanya gatonyi Wejanye n'imigenderanire mu Burundi Evariste Ndayishimiye yakiriye mu biro iwe userukira Japoni Masahiro Imai Kuri uyu wa kane igenekerezo rya 18 nyandagari 2022 umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yakiriye mu biriwe mu ngoro kwa ntare userukira igihugu cy'u Japani mu Burundi Masahiro Imai Mubyo bayaze harimwo ibijanye n'imyiteguro y'inama mpuzamakungu ya 8 ya Tokyo yiga ku iterambere rya Afrika TICAD AIT Tokyo International Conference on African Development zoba mu ndwi itangura kuva ku igenekerezo rya 2022 gushika ku igenekerezo rya 2026 nyandagaro 2022 Mubiri ku rutonde rw'ivyirwa ni ibijanye no guteza imbere ubuhinga bwa none amagara y'abantu ubushakashatsi kwitaho urwaruka n'abakenyezi ibindi bayaze ni ibijanye no gutsimbataza imigenderanire no gufasha hagati y'ibihugu byombi ibyo biruko mu gihe ico gihugu caraye gitanze ifashanyo y'umuceri iciye miliyaridi zine n'inusu mu mafaranga ya marundi Cibitoke bamwe mu banyagihugu bo ku mitumba irenga 10 muri komine Murwi bavuga ko bamaze imyaka irenga 3 batagira amazi meza bavuga ko mu mabombo bahora bavomamwo hata amazi yakiza basaba ko baroswa amazi meza ukayo bavoma mu myonga canke mu nzuzi arimwo inzoka babivugiye mu nama buramatayi yagiranye n'abanyagihugu bo muri komine Murwi kuri uyu wa gatatu wa kabiri n'uwa gatatu ubuyobozi bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi basigura ko biriko biva cane cane ku biti by'imikaritusi ibiguma bikwega ayo mazi buramatari arahumuriza ko aho bishoboka bagiye kuraba ukuntu baroswa ayo mazi hagataho kareme bizoza asaba ko ivyo biti byorandurwa kubwiwe ukeneye gutera ibiti yobanza gusaba uruhusha abafundi bindimo amasezerano y'ingabire y'umuceri ufise agaciro k'imiliyaridi zine n'igice z'amafaranga y'amarundi yatewe ku mukono hagati y'userukira Buyapani mu Burundi hamwe n'umushikiranganji yajejwe imigenderanire hari kuri uyu wa gatatu igitega umushikiranganji Robert Shingiro yamenyesheje ko uwo muceri Buyapani utanze ushitse uzoca udandazwa amafaranga avuyemo akoreshwe mu migambi y'iterambere Bujumbura abana bagendana n'ubuga bwo kutabona canke batabona neza ngo barashobora gukora ibikorwa bitandukanye nko kumesa, gukubura, gukoropa, gukina n'ibindi hamwe no kubana neza n'abandi bana. Bishingirwa intahe na bamwe mu bagendana ubwo bumuga bo mu kigo fondasiyo Uwiragiye. Ababona buke buke basigura ko iyo bariko baramesura impuzu barabira bagenzi babo ko atamucafu basigaye ko ikindi ngo barafata ukuboko abandi bakajana kubereka ahantu batazi. Ubundi yamenyesha ko ubumuga agendana butamubuza gukoresha impano yiwe yo kuririmba no gucuraranga. Aba bakurikira bamenyesha ko abagendana ubumuga bafise impano yo gufata n'ingoga ibyo babigisha. Akarorero batanga ni nk'iyo umujanye ahantu ukamubwira ko hari ikintu camubwira nabi arabitahura n'ingoga. Ku bwabo abo barashobora kuva mu cumba bakijana mu bwogero. Reka ndabashimiye mwese rero twabanye mu makuru yacu akaba ari amakuru mwakurikira kuri jene yacu ya Iwacu TV mukaba mwayakurikira mu rurimi rw'Ikirundi. Amakuru rero yacu nakagaruka ariko kuba tutatanguranye reka tubutse zimwe mu nkuru nkuru. Amakuru yacu yibanze ko mu makuru ajanye n'imigenderanire twabareye ko mu Burundi Evariste Ndayishimiye yakiriye mubiriwe ubuserukire Ubuyapani Masahiro Imai. Naho Jibitoke twabareye ko abanyagihugu bo mu mitumba irenga cumi bavuga ko bamaze imyaka irenga itatu batagira amazi meza. I Bujumbura kandi twabareye ko abana bafite bagendana ubumuga bwo kutabona batangaza ko nabo nyine bashoboye. Yari amakuru mwakurikira kuri jene yacu ya Iwacu TV ngaba mwayakurikira mu rurimi rw'Ikirundi. Amakuru nakagaruka mukomeze mugire amahoro.